Kua whai kāinga motuhake ngā kawenata tūā papa o tēnei whenua pērā i te tiriti o Waitangi, hei te tiro mā te marea, arā ki te whare pukapuka matua o te motu. Hei tā te pūrongo a Harata Brown e tūmanako ana tētahi o ngā uri o ngā rangatira i Waitohu i te tiriti mā te kite a kanohi i taua kawenata ka maumahara rātou ki te takenga mai o tira ki te whānau tanga mai o te new tīrinitanga e mōhio nei tātou e waia nei tātou i tēnei wā.
E tiro homiro atu ana tēnei uri o Patuone ki ngā kupu o te tiriti, ki te hinu i makere mai te ringa o tōna tupuna.
Ko puta rātou ki te ao, kia ki te ite ao, i ngā kōrero ko roke e hūnange ana ki te ao, e, kia anga whakamua e te iwi, ngā iwi noho i tēnei kainga, kia whakakotahi e tātou ki roto i te kōrero Busby Tauawa, he iwi kotahi tātou.
Koinei te whakaaturanga he tohu, e tāwharau nei te whakaputanga iho te tiriti o Waitangi me te pētihana tika wahine. Ā, no te rā tonu nei tūhura mai o nā akoranga maha.
Really, it does make you reflect. So you take a moment and reflect back to that time, and then I think about where we are now and where we want to go, and this does part of that.
The mana of these documents, he whakaputanga o te rangatiratanga o New Tirani me te Treaty o Waitangi, will forever hold us to account.
No te tau 2014, timata e ngā mahi a te krauna, rātau ko ngā iwi Māori me ngā rōpū wahine o te motu kia tutuki rāno tēnei kaupapa.
And that was incredibly important for us to make sure that as we brought together these three documents and the history and the stories around these three documents, that we did it in partnership to understand iwi perspective and New Zealand perspective.
Te hunukutanga o ngenei o ngā pukapuka mai tētehi whare ki tētehi whare, tatū noa mai rā ki tēnei o ngā tū āhuatanga e whakahirahira ana te ngaka.
I've been to various iwi meetings where they've put me through the ringer, but we've come out the other end, and I'm just delighted today. And I've talked to a number of them, and I know that they share the same sense of sort of awe and emotion as to what has happened now. And hopefully New Zealanders will get a sense of that when they come and visit.
Ka mutu hei a pōpō tūwhera ngata tau o he tohu ki te iwi whānui. Harata Brown, te karere.